Hello guys, welcome to my page Ami America. Wannan keke melo. Ina kwa fuma dalu o dalu. Enwe testimony no keta adite no Tom. Tokwa me again. Nwe simba kam share ya. Eh kam butie here. Na enwu mu woke na follow na page anwa. Onwe ni fefa na amuta. Otufa de ka fa de kwa. Enwu mu wan no na page ya. Enwe ni fefa na amuta. Iho ma woge wenti ogesia oluo one no onwe change one wena ndu ya one eme ife one eme enwokwa ndi nye go testimony na anta mi eh amuta mi fe na page amuta mi fe na page beti nko ni nka no ah mbe mu no ngesi voice note nsi amba mba kambute nka no wa e mari he chineke ji ga eme is not me oburo mu wa ba ni America because ogu nu na anoro hi anya ga enwa mi America mana enwe ndi chineke ji kwa no ngwaolu here enwe ndi na won drop kwa na no story pam. Within 10 minutes, I'm going to their comment. Mama, for a comment, I'm not worried. I'm telling you the truth. I'm going to comment. Within 10 minutes, I'm not to back. Mama, for a comment, I'm going to go online. How do you get the story? How do you get the story? How do you drop really something? Something makes sense. It's not what I'm going to do. I'm going to go to the end. So many ways that I contribute to the end. Yamala gift to Chukunyegi. Ubu no nye gama mi here with your Lord, with your every pay so many things. Ne may be land to onyozo. So Adam so happy at Umkunu gave voice note. Kato wa monti. O balaba.
Lame, Omeozon Chegwa, Ima Abrangela Lugun one.
Yes.
Ejim, 3 boys, 2 girls. And wine, log, Adam wine. At the age of 23 years, strong wine is bogey. Her home make single myself. Mana, here 2 years now, or for a better or 2 years in the follow. The reason in the follow, Benny Bonanchello wires. Mana, I didn't follow Beggy, and the apomonia, Papa, little me feel like Ogalin won't bread no fuma, so he offering gift will come my apagapia. I like to prove stubborn, times of wiseness. I don't follow Peggy. Follow only for up to 6 months. Then they follow. Story lilele wata. Follow idea. We see, hey, my cobra to love money, make it a wood, make it a
Gualesian.
And I quite a
Gualesian.
As of then, in Africa country, again, did we follow no again, no Tunisia before Messia Batitil, but as Switzerland, they are Nana. Then I didn't realize, you know, money, make it a wood. My wife would be Afubem wine did to her watch. She's very loyal.
I saw Dogu.
Let me put it like that. But the very loyal.
Chai.
You have more Taralaka Gibu.
Chai.
No matter now, they may prove now.
Need to stop.
Lama me here too much. But I learned a lot, especially at times of marriage. From your. Follow me. I'm going to see Gome, Ben Mumasi, remember.
Name, me drunk, yes.
My wife, but I eat it. Or bomb. Woman, one, Jamie, Obla Mom, and I'm more like it. Moshe Luan, Molu, my man, no new. Woman, one, Jay, whoop, sneak if one, Jay. That in the memo, and woo me all the impossible. Come on. Obno, no one, you room without Woga, happening without Kola, Nigeria.
Nice.
I can never do.
Yeah, without because you got to come here, get comfortable. You know?
I learned a lot. And my marriage is here, Kelly. So, I'm going to have a couple of people who are not going to write in Africa, Nigeria. We're learning to do anything. That's why I'm going to write in the book. Hey, see, I hear them so long. I'm going to make it there. I'm going to make it there. Because. Now, on your mugurum, more and more less, man, see, I'm only sepural or sepural. He got all the loyal lord. No matter when it is you, man, all the actual loyal. Money has a book, and the album made it in my day for 18 to 17 years now. But I learned a lot from you. Very, very a lot of something from you.
Thank God.
So that is it. And he make my marriage to be very strong enough. So that is it. That is what I learned from you. And the chile ke da abang
Amen. 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 Hey! nke atawala mụ ntị. O nwere ebe a na-amụta ife. Ifo na Facebook a, ị chọrọ ịmụta ife dị mma, ị ga-amụta. O depend onye ị na-follow. Ị chọrọ ịmụta nke ọjọọ, ị ga-amụta. Ị chọrọ, o depend ebe ị chọrọ itinye onwe gị. You understand? Onye a nọkwa na Nigeria ka ị sị, ah, ndị na-egbu ojukwa n'anya. Onye a na-emela travel, mekwa si from one country banye another one. O meela travel, ọ dị gị expose. But yet, ọ na-ege ntị na story anyị na-etinye here. O ga-esi ya, o pikirisi ya ife dị ya. Nwunye bụ ezigbo mmadụ. Betania dị n'elu nwaanyị ọzọ, ihe ọ chọrọ bịa na matchmaking nwaanyị ọzọ. Mgbe ọ bịa gebe stories anyị na-eweta gebe, o jiri aka ya duo onwe ọdụ, nwaanyị anya nụrụ, ya megide ihe anụnwa nwaanyị a hapụ ya. Na ya gakwa enweta nwaanyị dị ka nwunye anụnwa. Ọfụba ebe nwunye dị si perfect. O megide o jiri nwaanyị pịakwa marriage ya. Ọ dazi eche ịnụ nwaanyị ọzọ. Even nwunye sikwa onye chọrọ ịnụ, anụ na onye Igbo nna m, n'ukwuo onye ọcha, ma udochi ya, ọ sịrị onwezi nke ya na-anụ. Nye na nwunye wee bụrụ 5 and 6 today. Kedu ife na-amụta n'aka m? Ama m na onwe ndị na-efolo m maka stories anyị na-abring here. Enwe ndị na-efolo m maka skit anyị na-eme. Enwe ndị na-efolo m for matchmaking. Enwekwa ndị na-efolo m maka asịrị ụmụ ọkpụ. Ife m na-eme na Facebook buru ibu. Amara m ihe iji wee folowa m. O nwekwa ife na-amụta na nke ahụ iji folo m. Mme skit here, na mata otu ọbụla m si mee ya, nji onwe m mee ya. Ntụrụ asị mmenya, skit m ọbụla na-enwe meseji nọ na ya. Ọtụkwa ya wuru nke anyị mere n'elu bed, e nwere meseji nọ dị ya. Unless ma ọdụnwa dị daptụrụ nwee ife ịmụta dị ya. Ana m eme skit anọgide na-agba ọsọ na ezuzu na road. A ga-enwerịrị ife nọ na skit m, o nwekwa ife ịmụta dị ya ka sọsọ ife ma na-ede bụ ife a bụ skit, ife a bụ skit, ma ife a bụ kọntent. You guys are just making money. Pick the lesson nọ na that message n'ala ada apụghị. Akọ stories ndị mmadụ, enwe ife ị ga-epik ebe a, ị ga-asị m na ige stories anyị na-eweta here 1 to 10 na-enwebere ofuke n'ime emetụtagoro ọ ihe yitere otu ahụ mee na ndụ gị. Keke isi a handle the case ma ọ pụta na your family. Some of you been in ege stories anyị, ife ị ga na-eche nke ọnwụ ndị otu nwunye m. Ọ ndị otu nwunye mụfa, ngwa ka mma odi, nsọ na nwunye m adị eme. Ị na-enye ọsụsụ ọsọ ebe nwunye gị na-eme. E nwere nwa ụba na ịkọ stori ehi a, ọ sị na di ya na-ege my message, my stories. Ife ọ ga na-emewu, ekwute ebe nwaanyị mere, ọ sị ehe, mago ọ na-akụ akụkụ, na-eme ka nwunye malụ n'ebe, like ebe o metụta nwunye. Kedu maka ebe o metụta gị nwa? Ị na-eche ikuku ebe o metụta gị nwa? No, some men are there, Maya. Some women are there, Maya. So if you never ever digging a mistake, ever digging a mistake, what about you? It takes two to tango. What about you? Kedifina Mutana Kam. Matchmaking I name, Ndenu Godina, my group, Umbalas, your so adjugum show of 6 or more than. I confirm where her non bedsy her may go, bank, may wedding, for that Mugonga. So, kedu ife na-amụta n'aka m? Asịrị anyị na-akụ ha iji egwuru nwa egwu, asịrị ụmụ ọgwụ, ọ dapụtara anyị akụchara n'asịrị. E nwekwa ife na-amụta n'ime dị asịrị. Ife ọbụla dị njọ, e nwere nke dị mma o ji wee nwee nke dị njọ. Ana na na-efolo m ihe na ị na-efolo m ga-ebịa negedi anya. Nwee ife na-amụta na peeji m? I would like to see your comment. Gwa m ife na-amụta na peeji m. Ka ijọs nọrọ ha abịa nene, kedu ụdị ka isi ama imelụ, ọ na-eke one style of hair, kedu nke ka o si wee nọdụ tata. Nke ka o si wee mee nketa, ịtọsọ na-enyocha m, na-abọghị m ike m, nsị ọnụ, ịbọpụta nsị n'ike m, ị ga-eri ya. Sọmụ ofu, na-enyocha m. Kedu ife ị na-amụta n'aka m, ọgụkwa ofu mkpụrụ ihe ị mụtara n'aka m? Ka ife ị na-agụ ọsọsọ error, mistakes m mere, enwebe nke dị mma m mere, biko ọ bụrụ na onwego nke dị mma m mere, na onwego ofu mkpụrụ ife ịfụrụ dị mma m mere. Like yeah, this video, drop all them comments. Mobuno mwego, obuno mwebe, no problem. Continue watching. One day, mweke menke ega like. My brother, I pray that God will continue to keep you and your wife. Unu ga kanka, umunesa unu muru ga zunu. Ha ga zunu, zunu ofuma ofuma. Ekwe nswage weta obalara. Ife nda emota na kam na page ma, wedie na aga. Okay? Where you na aga, I hapu kwa na that woman. Chineke gozeru ngele mutarife. Okay? Chineke gozeru. And to others, mdozo kwa wapu usosa, yama mdungu mdozo mutakwarife. Tinye nolu, oga adiregi na mma. Ndine wita kwanu suggestions. Ndine wita kwanu ideas ndị na-eweta advice nọ na page a. Asị m, Chineke gọziele m ọnụ, Chineke gọziele m ọnụ, I love you. Mwa were nkụzi ọnụ were wemite kwuo ya. I love you guys. Bye for now. Bye. I'm the America.